ɛne adwumako bi a wɔ Sweden a yɛfrɛ no Greenland Resource AB ɛwɔ Sweden aka bom asɛsiɛ kasɛe no wɔ mo ɛbɛ bɛduadua nnua bebree paa ɛwɔ wɔ mangana mu ne titiw ɛyɛ Savannah region hɔ na ɛbɛboa ama nnua ahodoɔ a yɛhia deɛ nneɛma ahodoɔ bi no yɛnsa atumi aka
Embretwa ode oga na sin ya me yani amere anhyem kine beda ne fofon ne hwade ye pini ho eno na forestry commission pese besi ntino man no se omba behwe adua nua ahye nua no kina pa kwanche fopeni ade ema forestry commission lawyer kwajo usu fye aka sir john eno utv din komo che se omudi jumedi e wesi e bebo me kwai brentu ne jan nas ne bebo man sika sam enyili papa pa ade enije ne bebre yen
titino na enkofo ye se se adua no ye tinde ye hu se There be a friend eucalyptus. Any dia, but him dia paper. Ama etimi aye kama. The yani Greenland resources, AB, our Sweden. I didn't get a home baby. Now, Womso, am I who say? And Pagana, Yasasino, yes, Savannah, and Sasino. You bet me, dear Sam Yanoho. Pepper, Yakra, a bagana, a $268 million. Dollars. And it is a war factory, a war crumha. Nas a heya ni epipa noa. A bemo manu, a sika samoa, a turbiana, a de jano, a suet mi anua boa. Ye wo inuma, ye pese, a nipa a fa munyano, una maya kobe, and pimo junum. Ah, ye befa one a maya juma, a was a factory ho. A we are seeing na factory supano, Ghana de tosumiensa. Ah, yeah, yeah, 1.5 million tons of paper. Ah, yeah, yeah, we produce.
Amemu se